Hey!
What do you want to do?
I don't really care. Did you hear something? Time to get our costumes on. Let's go. Dun dun dun!
Ha 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 ha!
Ha ha ha! Go, dragonfly. Go distract the ghost.
Shoo shoo! Get away! Get away! You're ruining my plan.
Gotcha.
Go team! The end. The hands of the hard work.
Da 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 da